We are entering into a time of worship. Baby, I will be able to say, Mama, come and focus. Open your lips and begin to bless the name of the Lord. Say something sweet to Jesus. Let him know that what he has done for you, you appreciate it. And many when you are owning your member back, come with this idea. A prayer, yet, then, say, why am I in the so? Why am I in a bruya journey and tears? Yes, so you are not a young cassian. Oh, mommy, who said, will come be at every day? Oh, be a one. Well, so now we'll grow. Now we are cassie. So now we are. When you play one song, I will crown. And now we are casting a mirror. So now we are casting a mirror. One of your new ones, and I'll be back.
Abraham, it's you. I see you. mfra foye ni chefa wayaye ahimani asafu amayado nakufana esiraka amfra foye ni chefa bia nana eradiya imawayaye asafu amayado nakufa esiraka esiraka didi eni monaka didi wayayayoma kufu esiraka
da 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 the Lord and praise in the house. Oh, celebrate the Lord better. Now lift up your hands. Begin to bless the Lord.